Thank you so much for taking time out and watching this powerful video. I believe it will be a blessing to you. Make it a point that you also subscribe to our YouTube channel, and after that, hit a notification button so that every time we upload a video, you'll be the first one to receive a message. Come on, let's watch it and see what it has to say.
Bobona isikhathi siphila kusona. Uphila nabantu. Abazoshesha bakhohle. Uthi umsizile akhohlwe. Uthi umphakamisile ukhohlwe. Uke wamboleka imoto yakho akhohlwe. Uke wamhlalisa emzini wakho akhohlwe. Uke wamnikeza impilo bathenze njani akho, ngoba siphila nabantu abane tendency yokukhohlwa. Uyingozi umuntu okhohliwe, ngoba ngahle ngelilanga avukela umuntu omsizile. Mara Jesu loyo wathi before ngiyoba yicelebrate eJerusalem angigijime ngiyobonga loke wagcoba ikhanda lami umzimba wami ngamafutha kuze umzimba wami ungadliwi ngeimpethu. Umuntu othandazayo uyabonga, umuntu othandazayo uyakwazi ukubonga. Makaceda wasuka waya entabeni. In fact, before entabeni wandlanga ku Thomas. Ungakhohlwa uThomas ulo ongazange akholwe ukuthi uvukile. UJesu wayovela kuyena wathi, Bra Tom, faka isandla la. Ngathi ngiyamuzwa ebamba ezwa inxeba lelahlatshwa lona. Ngicane ngizweni bantwana benkosi, noma sewuphumile, noma sekakuvusile, noma sewabonile amandla kaNkulunkulu, akusho ukuthi amanxeba ayanyamalala. Amanxeba aphola ngendlela, sinawo amanxeba but azophola ngendlela. Noma yena sekawenzile umhlolo wakuvusa but sikhona amascars azokhuluma ngohambo lwakho. Ungawazonda amasika wakho kwesinye isikhathi, ungawamekapi ngoba yiwo azokukhulumela mawuhlangana nabantu abangakholelwa kuNkulunkulu. Ungangiboni ngishe, look at the Lord. Kuney'moto ongamelanga uzidayise ngoba lezo y'moto lezo amasika wakho. Kumele uzokhomba abantu, ungangiboni ngila, ngisuka la. Kunenhlo ongamelanga uyidayise. Ungibakhoma uthi ungangiboni ngihlala, ngeke ngahlala nala. Kune-RDP okumele ungazange uyidayisele abantu. Just to show the people, look what the Lord has done. Jesu uhamba namanxeba akhe, akazange abe namahloni. Walivula ishethe wathi kuPra Tom, faka isandla. Makathi uyabamba, eyi wathi wuye. Izo Jesu uthi blessed are those, babusisiwe laba bazokholwa bangabambanga. Ngoba kunabantu e-Albertine, kunabantu e-South Africa abazozwa ngami, abangabi nethuba lokubamba amanxeba ami. But babusisiwe abazokholwa bangabambanga, ngoba wena wathatha ukubamba until ukholwe. Kunabantu abangakholelwa kuwena until ubaprovela. But babusisiwe abantu abazokholelwa kuwena ungakabi into yalutho, ungakaprovi. But bakholelwe. Faka isandla enqabeni. Maqeda uJesu waye eJerusalem. Makafika ngathi ngiyamuzwa athi kubafundi bakhe, I forgive you. Ngoba ngagibela intaba yase Calvary ngingedwa, ningekho nami. Ifundi iBhayibheli bazokutshela maqeda, I forgive you. Kwabakhani a defiler the force of gravity, ngoba aqeda ukubathethelela. Hayi, bona umhlolo wenzeni waphaka. Nahali iBhayibheli isikhomba umuntu eba indiza angagibelanga ndiza, wakhuphuka ne force of gravity yamlahla phansi. ngithi uNkulunkulu zam kungitshela nathi hambe batshela early Sunday morning kuthi bonke abantu who will learn to forgive they will always go up in life angeke babanjwe lutho bonke abantu abanesibindi sokuphethelela abanye abantu they will always go up in life abantu abangayiphambili ilabantu abangafuni ukuthethelela abanye abantu but uma ungafundi ukuthethelela uthi Jesu izo Jesu uthi I forgive you akathi I forgive you because they apologized uthi I forgive you because of who I am and ngiyazi ukuthi if I don't forgive you I will never get where I want to get kubuhlungu ukuthi ube nezitha ezi unnecessary ozazi ukuthi angeke zikusize endawo akukusizi ngalutho ukuthi ube busy ube nazo kube yasikhulula emoyeni wakho bese uJehova akwazi ukuphakamisa impilo yakho what I forgive you Jesu anyuka ah gathi intethelelo yayilethe promotion sekuhluleka idegree nama honors but inhliziyo enhle iyakwazi ukumphakamisa umuntu bengizosho njalo kule Sunday morning ukuthi uzo promotewa uNkulunkulu but learn to release akwazi ukwatana noma ubani unless unenkinga awukwazi ukula nanoma ubani unless unenkinga ngaphandle kwaloko learn to forgive people kuze impilo yakhe ifike kude if you don't forgive people you will never go far in life let me pray baba wethu incwele mlomo ongathethi imanga wena ulikhiphe izwi bangakafiki obafunayo bese baconnectile bese baloge in bese bafollowile bese balikeile wabona ukuthi this is the right time ukuthi ugadle ugadle kahle kulwa mama vusa inhliziyo yokuthethelela athethele ngisho nomyeni amshile kulwa baba vusa inhliziyo yokuthethelela athethele abantu moya encwele abambackstepile abantu abathatha izinto zakhe angacabanga ukuthi badla izinto zakhe I speak forgiveness right now hey maso kuyenze kahle intethelelo uyokwenza nentombazane elahliwe nengane imthethelelo babo umntwana ngoba uNkulunkulu wentethelelo uthe wathethelela abafundi bakho waphakama sifundise give us that nature yentethelelo so that singabanjwa izimo ezincane kusingafiki la sifuna ukuya khona I speak in the name of Jesus amen
I believe and I know it that this video has blessed you. Please don't forget to hit the subscribe button, notification bell, so that you can be the first one to know when I upload more videos. If you are blessed by this video, go ahead at the bottom here and give me a comment. Say whatever you want to say so that I can be encouraged to give you more videos. I'm telling you, even today, even tomorrow, I'm putting more videos. If you subscribe, you'll be the first one to know when I'm putting more videos. Stay blessed. Amen.